Ebedi omugo wabange, laba bwe ndi mu senga kati mu. Ebedi omugo Oh,